Mr. M 21 and done. Very nice. That's a combo.
Mama ushauri ndani ya Brico ni studio. Felix, tembeza vidore baba.
Oh.
yako. Wapi Mr. and Mrs. Johnny Mchere? Hakuna kuku kusula mayo wala tito. Bale nena kumbusha buli ya makaya. Kumbosha oka kule kao manamu.
Yeah.